EMP Records.
Umeshuka tokea binguni, we ni malaika au nakosea? Sifa zote tumpe Manani aliyekuumba, hatakosea.
I'm in love with you, my.